sihlangene lapha njengomndeni kaNkulunkulu phambi kaBaba wethu ukumdumisa nokumbonga yena ukuzwa nokwamukela izwi lakhe elingcwele ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba ukucela intethelelo ngenxa yezono zethu nokufuna umusa wakhe ukuze kuthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikelele ukuba simsebenzele. Ukuthula kwezanga inkosi yethu uJesu Kristu masimdumise simbabaze. Haleluya. Nkosi, vula imilomo yethu, yikhona izakuzwakalisa udumo lwakho. Makudunyiswe uYise nendodana nomoya ongcwele njengoba kunjalo kuqala kusenjalo namanje kuya kwanjalo kuze kube phakade. Amen. Siyaqhubeka nenkonzo senza inkubo 100. Hlokomani nihalalise ngosimakade nina mazwe onke, mkhonzeni usimakade ngokujabula nisondele phambi kobuso bakhe nikuba nithokoza. Yazini ukuthi usimakade uNkulunkulu nguye osenzileyo, asizenzanga thina sibe ngabantu bakhe nezimvu zendlelo lakhe. Ngenani ke emasangweni akhe ngokubonga nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni nincume igama lakhe, kuba umuhle usimakade, umusa wakhe umi phakade, wethembeka kwakhe kumezulwane nezizukulwane. Makudunyiswe uYise nendodana nomoya ongcwele njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuya kubanjalo kuze kube phakade. Amen. Asikhumbule-ke izono zethu sizivule. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa neqiniso likho kithi. Kodwa uma sizivuma izono zethu yena ulungile okhulekile ukuba sithethelele zona. Masikhuleke uNkulunkulu somandla Baba wasezulwini, sivuma sisola ukuba sibonile sinecala nokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphutha. Sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho uKristu inkosi yethu. Usenze sikhonze ngokuhamba okusha, kudunyiswe igama lakho. uNkulunkulu somandla sihawukele usithethelele izono zethu, usigcine ekuphileni okuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Isifundo sokuqala sibhalwe encwadini yesibili yeziKronike, isahluko esesikhombisa. Siqala ukufunda esahlukwaneni seshumi nantathu kuya kweshumi kweseshumi nane. Uma ngivala izulu ukuba kungangiphi mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Siphele lapho isifundo sokuqala.
Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior. Prophets he promised of old,
osesihlanu siqala ukufunda evesini lamashumi amabili nanye siya emashumini amane nantathu. Indodakazi kaJayiro ivuswa ekufeni. Khona uJesu esebuye ewelela ngaphesheya komkhumbi, wabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika omunye wabaphathi besinagoga, uJayiro igama lakhe, owathi ukuba ambone waziphosa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyayanela, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithe konke ayenako engasizakalanga ngalutho, kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemva wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngiza kusindiswa. Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, waphendukela esixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona isixuku sikucindezele, usuthi ngubani ongithintileyo na? Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona owesifazane esaba ethuthumela, azi okwenzekile kuye, weza waziphonsa phansi phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho ukusindisile. Hamba ube nokuthula, usuphulukile enhluphekweni yakho. Esakhuluma kwafika abomphathi wesinagogo bathi, indodakazi yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Kwathi ukuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagogo, ungesabi, kholwa kuphela. Akavumelanga muntu amlandele, kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika endlini yomphathi wesinagogo, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani, nikhalelani na? Umntwana akafile kodwa ulele. Bamhleka usulu. Kepha yena wabakhipha bonke, wathatha uyise womntwana nonina kanye nababe naye, wangena lapho ulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla wathi kuye, Thalitha kum, okungukuthi ngokuhunyuzwa, ntombazane ngithi kuwe vuka. Yayisivuka masinyane intombazane, yahamba ngokuba yayineminyaka eyishumi nambili. Khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu, futhi wathi mayiphiwe ukudla. Siphela lapha isifundo sesibili.
Yeah.
ufusisi ibandla lakho ulibe kungcwele umhlaba ube uthula abantu balelizwe ubaphe ukufundisa labantu bonke ukuba bakwazi umthetho wakho londoloza imindeni yakithi uvukele abakuthakathaka uqinise abagulayo nabafayo usifinyelelise sonke ekuvukeni okuthokozisayo lokhu sikucela ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen
umthandazo wosuku ikholekta lanamuhla Nkosi yobomi nokufa ububele bakho bumile kwaye abupheli sichumise ngezo zandla zobabalo ukuze siphile njengabantu bovuko lwakho ngoYesu Kristu iNkosi yethu ohleli elawula kunye nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangonaphakade amen
uNkulunkulu ophakade okuvela kuwo zonke izifiso ezingcwele nazo zonke izululeko ezinhle nayo yonke imisebenzi elungileyo ziphi izincimo zakho nokuthula esingekuphiwe umhlaba ukuze izinhliziyo zethu sithobele ukulalela imiyalo yakho sithi ngokuvikelwa nguwe ekwesabeni izitho zethu sihlale ngokuphumula nokuthula ngenxa yezinzuzelo zikajesu kristu umsindisi wethu sikhanyisele okumnyama kithi siyakucela nkosi usivikele ngesikhawu sakho ezingozini nasebucayini bonke balusu ngenxa yothando lwendodana yakho eyodwa umsindisi wethu jesu kristu amen
In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Last Sunday, I was taught and encouraged to go and take my vaccine. Thank you, Mama Lindy Wesmelane, for a very informative talk as you address us as our internal guest speaker last Sunday. For today's message, I was drawn to reflect on last week's collect and the gospel reading according to one of the synoptic gospels, according to St. Mark chapter 5, verse 21 to 43. Our God has got a sense of humor because the gospel from last week talk into our situations with the pandemic that is haunting the entire world. So the collect from last Sunday speaks about the power in the kingdom of God. It speaks about the power of our Lord Jesus. As it says, Lord of life and death, your compassion is steadfast and never ends. Touch us with your healing grace that restored to wholeness we may live as your resurrection people. Jesus is Lord of life and death, and I also believe that Jesus has power to touch and heal. Jesus has power to restore. Ours to have is just to have courage, yes, act of faith, even in time like this. Jesus has the power over death and diseases, as it is portrayed in this gospel. Jesus has power over the coronavirus, I believe. If he had power over the diseases, if he raised the dead, and I strongly believe that he still has power over the pandemics of our time. Last week's gospel demonstrates the conquest of death, the last enemy. It speaks about Jairus' daughter, which shows Jesus as Lord of life and death. In this synoptic gospel of Mark, It is sandwiched around the story of another healing, that of a woman with a persistent bleeding. Jairus was a humble and believing, and he was ready to confess his need to Jesus. Mind you, Jairus was the official from the local synagogue. He admitted and exposed his need of Jesus Christ. He admitted that his daughter was dying, but believed that a touch from Jesus would heal her. As the Church of God, we have to believe and pray that Jesus is the answer. Jesus is able even to heal our land during this time. As I was meditating upon the sermon for this morning, I was reminded about the first reading that was read to us this morning in 2 Chronicles chapter 7, verse 13 and 14, where it read thus, "When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locust to devour the land, or send a plague among the people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land." Jesus is the Lord of life. In the same gospel, we come across the woman of faith. It is interesting that this woman is nameless in the synoptic gospels. She showed even greater faith that if could only touch Jesus' clothes, she would be healed. She knew in her heart that any contact with Jesus, however slight, would bring healing to her. We find that in verse 28. So she did. One is fascinated by Jesus' response to her touch. He did not say that your touch has saved you, but your faith has made you well. Sometimes we deprive ourselves of the things God has in store for us because of our conditions or because of our lack of faith. This woman knew that in touching Jesus, she had ceremoniously defiled him and every other member of the crowd that was around him. Menstruation made women ceremoniously unclean and cut them off from any fellowship with God's people for part of every month. For this woman's sickness, it meant that in her case, the exclusiveness had been for 12 years because she experienced this problem of bleeding for 12 years. Mark records that she had tried in vain all the medical help, getting worse rather than better. She must have spent a lot of her financial resources trying to get help, but could not be healed. What she must have found hard to understand was that here was one who would willingly defile himself for her sake, so that she might become clean. Yes, that is the nature of our Lord Jesus. He died on the cross so that we might live. This incident was not the first one. Previously, he did the same thing for the leper. Here is the power of God's kingdom. Here is the power of the cross and the power of love. I want to end by saying that Jesus is Lord of life and death. His compassion is steadfast and never ends. Ours is to have a courageous act of faith even in times like this. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
Njoba sikubeka le mkhuleko siyabonga uNkulunkulu ngesipho sempilo ikakhulukazi ngalesi sikhathi emhlabeni wonke jikelele. Njobe sasinikeze ithuba lokuba sifezekise icebo lakhe ngey'mpilo zethu. Lapha kwisifunda Kristi siyabonga uNkulunkulu abazalwane nangokuyinikela kwabo. Sibonge uNkulunkulu ngemisebenzi eqaliwe, ikakhulukazi umsebenzi wokulungisa endlini kamfundisi nomsebenzi oqhubekayo ehholo lesifunda Kristi. Sithi uNkulunkulu akuqhubeke asiphe amandla okuba sithuthukise ubuso wakhe nokunakekela ibandla lakhe.
Ukuthuthekile, uhloniphekile, uyabongeka, ukubabazeka ngokungakhulumekiyo nokungaphezu kwalokhu esinokuqonda, buthathe ubungcwele nobukhazimulayo, Yise nendodana nomoya ongcwele, kuzo zonke izingelosi nakubo bonke abantu nakuzo zonke izidalwa kuze kube phakade. Nkulunkulu mlimandla onke, siyakubabaza Nkosi enomusa omkhulu, sikhuleka kuwe thina esithi singafanele udlule uzivumele ngokulunga kwakho ukuba sikudumise, sikubonge, sikudumisa ngokuphila osiphe kona nangezibusiso zonke osamekulisa zona. Ikakhulu sikubonga ngendodana yakho uJesu Kristu nangobabalo nethemba esiphiwe ngenxa yokufa nokuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu ukuba singakukhohlwa nanini ukusilungela kwakho nokuba ukubonga kwethu kungabi ngomlomo nje kodwa kubonakale ngesikwenzayo saphila manje nanini nanini.
Nangaso-ke lesikhathi sikhulekela izwe laseSwazini elingomakhelwane wethu elikhungethwe zidubedube, sithi-ke njengenkosi yokuthula letha ukuthula lelizwe. Sikhulekele-ke nezwe lakithi lapha eNingizimu Afrika nalo elikhungethe ney'nkinga ey'ningi ngalesikhathi, sithi-ke njengenkosi yokuthula phinde uthele umusa. Masikhuleke. Baba wasezulwini, indodana yakho uJesu Kristu sethembisile ukuthi ikhona phakathi kwethu lapha sihlangene ngegama layo, nokuthi iza kusemukelisa lokho esivumelana ngakho lapha sicelayo. Iphendule imithandazo yethu Nkosi nesihawu, njengosibonelela kwakho silaze iqiniso lakho senomhlaba. Samukele ngokupheleleyo ukuphila okuphakade ezweni elizayo ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ukuthula kweNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nobudlelwano lukaMoya oNgcwele makube thina sonke manje kuze kube phakade. Amen.